Kia ora koutou, ko Lillie toku ingoa, ko kaitohu tohu matua I te rua mahara o te kāwanatanga. Here at Archives New Zealand, te rua mahara o te kāwanatanga, we are trying to digitise as much of our collection as we can. In te reo, the kupu for digital is matohiko.